Engabe ukhathele ukuvakashela udokotela wakho? Ngabe unezinkinga zezempilo ezingapheli? Mhlawumbe sekuyisikhathi sokuthi ucabange amakhambi uthenge ibhodlela le-booster. Herbal Immune Booster kungumkhiqizo omuhle wamakhambi ophulukisa izimo eziningi zempilo ezingamahlala khona. Bongane Herbal Booster Immune isiza ngesifo sikashukela, isiyezi, amathambo abuhlungu, ubuhlungu beqolo, umkhuhlane, ubulala izikelemu, umfutho wegazi ophakeme, izilonda, uyagaya, ubuhlungu besikhathi. Cabanga amakhambi, cabanga uBongani. Ungathenga umkhiqizo wakho ku 65 Victoria Street at Durban Central.